Zini ne sheebah baina bato kwa bababiro wagira
ne wagira
ababiro kwesaka ibivulo kyogera coach
nsonga zaabo
oba wagira oba buli omwale kere munne
beba manyi
oza bato ezo zongera ko industry mu maso zigiza mabega
industry manyi
kagamba chikoba gamba
bani
sheebah ne sin
mbagambe chi